Ndizi wazilumika zingapo masabata adutsa, ndewa atianga okala malo teladi sabezeka, ndadziranji, ndifunanji, ajulukilanji mafuso moni usada ndipatse, ndikufuna iwe. Choja ndika ngati mfiti cha kuja sichi kukoma, kali kose utango choka mkusinta. Nyumba ija, anayisintaso zina hati gowelo, machirungu akuti bwalo. Ndika fansi ya njosa ukitsitsa upanda banja mingo, sole singo, zikumandi vuta kupuma, po upanda iwe ipanga pambali kukona. Zoje la banja sima sindi kufuna. Yajimodzi jibinda nyumba ndika yukumakula, kubala lika mwanga mubongo, langa tupi kulefuka, ngati ndi tsoka iloli, mwina atu ninajekeleba. Ngati ali matenda, ndi ya mafupa saa kufantela, matenda muda ndisihilawa, ntela mudzandipatse. Ndidaluzaswa nzinzanga, omwe akada nditsanyulila malemba nkundilangiza, ngati ndi moni mwadzuka mwaswela, likumale medwa lanu lilime, salamu yeka, akanapepuka. Siwosa zinzanga anga kali, ambili wandimame, anditawa dzuwa likandiwomba. Anga kali mwanga mmatsaya muli misozi, kumachanga chikulubiliro payino, maka ndikakumbuka mutsinje wachikondi ndi masambiramo. Ndi machedwa alinga ombe, kutenthe kuzizile, jekete panga pathupi sili machoka, bwezi losapenya nyengo. Chenicheni chikondi sichiwona nkhope chuma, ngati mudziwa ndinwa nzanga akazanga, dziwani ndachisowa chanu chikondi, ndikufuna inu.